Superior Prophet Michael Opoku Nkansa the Third, Awurade say, Obema aman nyinaa ate wonka.